mu bijanye n'imigenderanire myiza n'ibihugu byo mu karere na cyane cyane ibyo duhana imbibe tuguma dukora uko dushoboye kose biciye mu ntumbero ya nyine cyubahiro umukuru w'igucaciza cy'u Burundi kugira ngo ibihugu byose duhana imbibe n'ibihugu byo mu karere tubane neza dukorane neza atamwasi arimo ibihugu byose bibi bihugu bikunze mbere n'igihugu twashoboye kugiranira ingorane mu mwaka w'2015 igucu Rwanda turiko turanagura imigenderanire hagati yacu n'ico gihugu mwarabonye yuko umukuru w'igucu Rwanda yashoboye kugendera Burundi kuwa gatandatu mu ndwi iheze ikaba ari intambwe nziza cyane mu bijanye no kunagura imigenderanire hagati y'igihugu cyaciza cy'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda mugabo rero haraho akantu kagihaze turacyarindire yuko badusubiza bamwe bashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 batsindaro muri ico gihugu turizeye rero yuko nabo nyene bashobora kuzobaduha kumbure mu misiri imbere cyangwa mu gihe bazoshaka kuko twege twibaza yuko atagihugu kibanyi cyo shira imbere abo bantu batarenga 20-30 kikabaguza n'imigenderanire myiza gifitaniye n'u Burundi turabandanya kandi gufacanya n'ubushikiranganje bw'intware yo hagati mu kugarukana abarundi bari bahungiye mu bihugu bimwe byo mu karere kuva mu mwaka w'2017 gushika itariki 31 z'ukwezi kwa mbere turamaze gutahukana hafi abarundi bashika 277 94 mu byumve neza abona batahutse biciye mu nzira zizwi hari n'abandi barundi benshi bashoboye gutaha ku bwabo badaciye mu nzira zizwi ku buryo duteranije dusanga tumaze gutahukana barundi bashika barenga hafi 300,000.